so when it comes to football, when fanwa?
Mimi nakwanga blue.
Funga hii kamera. Sasa nafanya. Tikafanya njia na kwenye channel 54 kindly subscribe. Nimekosana na wewe.